rya leta y'Burundi no ku izina rya jewe nyene ndi niteka na kanyamuneza ko kubaha ikaze muri runo ruganda uzomara iminsi ibiri bwo guhanahana ivyiyumviro turi hamwe nk'abayobozi ibimenyeshamakuru nk'abavugizi canke abamenyeshamakuru tunatsinda umugambi w'iterambere rirama igihugu ari wo plan national de développement urerekana neza uruhara rwo kwigisha guhanahana amakuru no kumenyesha amakuru kugira ngo abenegihugu bahindure ingendo bijukire ibikorwa by'iterambere rirama narijya uwo mugambi ushira imbere iterambere ry'umwenegihugu mu bisata byose. Leta y'u Burundi yarihaye ihangiro ryo kurwanya no gutsinda urugamba rwo kurwanya ubukene nk'uko icivugo c'uyu mwaka kibivuga. Ibyo navyo bizoshoboka ibisata byose bishize ingufu hamwe. Sagaseshwa rumuri rero uruhara rw'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru haba ibyanditse amaradiyo imbonesha kure canke ibiciye ku mihora ngurukana bumenyi ni ntangere mu iterambere ry'igihugu. Mboneyeho akanjye ko gushimira cyane mwe byimva mutima ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru ku nyifato n'akarangamutima byabaranze mu kumenyesha kwigisha no gutanga amakuru muri uyu mwaka turangije w'ibihumbi 2020 na cyane cyane mu bihe bikuru bikuru byaranze uyu mwaka nk'igihe cy'amatora reka no mu ruganda rwo kurwanya coronavirus nisekeza ndakira sinandura kandi sinandukiza. Ntawo bideha ko abenegihugu bakuye amaboko mu mpuzu bari ku kivi mu nzira y'iterambere. Ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru duhamagariwe gufata iya mbere mu kumenyesha no guhanahana amakuru ashingiye ku iterambere ry'igihugu n'iry'umwenegihugu. Ni muri iyo ntumbero rero hazirikanijwe inyigisho kuri uyu munsi zikazokurikirwa n'akanya keza umunsi w'ejo aho nyir'icubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste Ndayishimiye azoremesha akongera agatanga intumbero zifatiye ku ruhara n'ikibanza c'ibimenyeshamakuru muri leta nkozimvyeyi. Izo nyigisho zikazoba zishingiye ku mice ine. Umuce wa mbere ni inyifato n'akarangamutima umwuga wo kumenyesha amakuru ashingiye mu iterambere ry'igihugu. Umuco ugira kabiri ni uruhara rw'ibimenyeshamakuru mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Umuco ugira gatatu ni ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhanahana amakuru n'isuzuma ry'inkuru n'amakuru aca ku mihora ngurukana bumenyi. Umuce ugira kane ni uruhara rw'abayobozi b'ibimenyeshamakuru n'uruhara rw'abamenyeshamakuru mu iterambere ry'igihugu cyacu. Nkabahamagarira rero gutega yompi ibiza gushikirizwa n'abahinga batandukanye kugira ngo twigishanye twongere twibutsanye bimwe mu byo tuma abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru vyaba ibya leta canke ivyigenga bigira urunani kugira ngo dutete imbere umwuga wo kumenyesha amakuru tuzitire basesa nkuyoze boza bahungabanya ibimenyeshamakuru maze dutanga amakuru yo kwizerwa ashingiye ku iterambere ry'igihugu n'iry'umwenegihugu. Sinorangiza ntashimiye mwese mwitabye ubu butumire na cyane cyane uwaserukiye nyakubahwa umukuru w'igisagara cya Bujumbura yadufashije akaza kudufasha muri runo rubanza. Ni kuri aya majambo rero nuguruye icese ibikorwa by'uru ruganda habifuriza kuroranirwa muri kino kibanza. Niharambe Burundi n'Abarundi, niharambe iterambere rirama mu Burundi, niharambe iterambere mu bimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru. Imana ibahezagire.